Yes. Aneno ka Jacob nowacho ni okwayo ni ogeno ni president dhi support. Aneno ka president William Ruto ng'eni ok en ng'ama malicious.
Yes.
Odhi support
gimang'eyo. No support.
Odhi support Raila Amolo Odinga.
Yes.
So, gimang'eni jotend Luo Ruto komor gi gini. Mm-hmm. Nyano kata nye MP moro share koda WhatsApp group gi moro mar dual. Kaka giyware. Kech gi feel ni gini jowagi, jomoko feel ni andan tinya ka MP jomoko mosa chino kdi chung. Kech ingeni ka Raila onge siyasa maluo ka. Jomoko nti magrasa ni ka olungba election ni Raila onge. To kada kura paro kudege yodi.
Bas, kanye kama bire. Uki nyika na donjo kagi mana nyiso balozi moku. Kawono, anyise ni Raila ka onge jomako ore pile. Wadhi konyo baba malo, wadhi konyo baba malo. Tokosa yere yere ni tu. Kata teach miti me ground ka.
Yes.
Ema onge. Ma keto siyasa mar piny luo kanye. Kwa wachome yero ma 2027.
Ingini ya. Actually, jite onge. Ni, nyaka no chak siyasa ka maro DM ni. Jibange nyo mwasa yere piny luo ka. Oknyakata yer assistant chief. Kiko kura. But ni kechikoro Jacob biro gato wacho ni miauru ngane. Jacob kung kichiwe ngane utegeno miauru go. Mi yero giga. To sani ngeni chiki wacho Jacob kwa year 2025. Kechiko bedo AU commission chair 2025.
Kwa hiyo nego siyasa marpinye.
Moku wongo ok pinye. Pinye mora mora kuro kogo siyasa.
Ya Afrika.
Ya Afrika. Then number two. Odhi tiwe ja 4 years. Manso odhi wae 2028. Kwa jenili niwe bu. Ginyalo ni utamne oro nyalo wacho ni en koro sitio obiro dala.
Yes.
So andonya resign ben gi option mar resign mo uvicha ngino konya resign.
Yes.
Kech koro konya resign odu odondre gi jogi. So nitie jomoko e piny luo ka mok dhi bet kata anything. Mabe angeni moko to dhi wechung. Nikech kaka gimodhi wacho onge ngeni piny luo ka kino kata governors mang'eny gin kar mondo team tiji mar governor. Iniko siasa ni kenyo kidwa ja UDA en chano ka governor masia wacho niya. Ni anja UDA ok biwe mbele na. Mano to development man. Mano to no yiri ni mdhe wach nenga. Tito kasi mi wache ka mato yathonge game, yathonge bondo, yathonge. So, sani ko jithibu ko campaign. Ngini sani koro campaign mdhe wacho ni ka inempi manyano. Nuse yera kaka ko jaredo. Kilo nuyera 2020, nuyera first term, koro wane second term. Nye pidaru ka bonyo nyatima ngo. Ndara ma uwo ka ero kadhika kolomba ka nyatime ngo. Korowe kamano kama nyatime ngo. Koro kithi wacho ni ya ni jira uru, Raila makubiru wath. Raila wadhi konyo malo. Wach no wang ni yonge. En wang ni iwacho ni wagimedhi timo. Gigima nyo mpoke timo. And again, ingini gima kiloka problem ben nomination. Kejo moko cha koma, ingini na madhi timo kama kama. Gitingo pesa, moko biro giweche manono. So jakoma makobade, jakoma biro ni jodala wa. Biro neno kanyando ka, jarede moromo. Gigo wang ni yonge. Kuri ingini jogini matek mamoko, anyisi jima genyo kudhi defend seats. Iburo wacho na kaka nyasa uye wadugo kwa chingu
moro. Mama, alemu kabesa. Ayilo mnyasai wono simbo. Mwondo mewa miangima. Ibedi mangima amba bedi mangima. Mwondo miwangi 2027. Wanee jomuria mbubi
yomuria sebe kaka chima. For the first time in history of this, of Luo Nyanza, joluo the year o jomakiduwaro. Nikech.
Wachapa kazi.
Ya, jakom, inge, onyalogo simbege mwondo menga to ticket. Tokose mi ticket. Tungamadhi kam, inge ni gimadungu miu jidhiga ene wale kwa jakom.
Yes.
Neno ka 2017 orengo is it 2017 orengo no of the senate and oppose nikech no yala yala case mar supreme court gin go tienda molo kende wang ni gigo onge nyaki nyis ji ni governor omino ka governors mangeny nye dondore kabisa kendo ji mangeny dondore actually bueno joluo gi utamore ni gin gi jakom gi kao position
kino ke MPs mag luo
gi governors
otemo kete hostage ingen kom weri gi gi
ingen luo ka anyankete mok the defend seat ne
yes
orengo the defend seat ne to ngeo hostility man ge ground kecho yawo lueng gi everybody uchilo the defend seat ne ongeo ka sanja mita omako ngute the code lo wanga the defend seat ne tingeni mane kor gi Dr. Raymond Omolo and ngeni Raymond Omolo ni tie serikali mar Kenya kwanza mar UDA. And the first thing manyaka president being in ni omie power and give everything ya kuri deliver ni seats modwaro. So wanga the defend seat ne. So ka wanga nyo keto PR mangeny to koro kuti nyaka koro sana chako parolere. And ngin time
buru. Jack teach koro.
Jack teach. And ngin time buru. Keche wacho ni sani Luo Nyanza ka okni wacho. Kama UDA ni egi mbi ayi nyen Ngoma Bay County. Aya ngadoko ngondo were ma NMP Makasi Paul. En agenda ne nga mana Ruto, Omolo, ODM. Agenda ne onge.
Gino kela penjo. Na neno kaja od bura marangwe Dr.
Yes.
Lilian Ngogo.
Yes.
Kane gidhi nyasi moro mar siasa manotimore e dala mar Bondo.
Yes.
Omiye dakika adek mondo uwo.
Yes.
Ok na winjo something sensible ma daktari nowacho. Gima na winjo ne en mana yany kende. Yinje madongo dongo miwache ba. Mane mano mi jopiny no yere. Kata in kuponego kura.
Kata mane ngeni kata machiegni ni. Mane dhi mabor nyoro nyawan gi lila moro nche jodi modhi ko ngati moro kala chonyo ka. Tano ka deputy gavana ma Kisumu wacho niya. Nindara moro aluwo ka marach ngeno wache mbele MP. Makarachwa milu nga dipo kuome. Tungenda CDF maloso, gijo kera. Ndara mwaka luo marachwa, mado nkori gi Raymond. Ni Raymond da kloso ndara. Ay. Kore uro ni adipi governor, masa have second term. Wacho ni Raymond utamure loso ndara. Tu uwembele MP, tu MP ni ungeni uwe ni nechini go, MP loso gi kera. And kingi yoke kaka wanda yonyo uwoyo. So, gimata mwache ni joo wanyo singi yoni, ya ni kakiyanyo joo juluo moji yere serikali, to kiyanyo guruto. To kuro giti mangono. Gin secure certificates gi. Ingine sani mu kongo kinyara ruto ni kichiruto ni emara ila gombo ni morodhi o support.
Yes.
That is number 1.
Kura yanyo rumu. Kata kwa yanyo rumu. Todok chien.
Okinyali yanyo ruto kija ODM sani. Kichida yanyo ruto na reto ruto ni emanyino kanyara la wacho ben akwa yo president. Ni gijo kichida ni nga mani giteko marko nyen president gi Mudavadi. Because Mudavadi
a foreign affairs minister.
Yes. Enema onyalo dhi kujo mudo ober nyingira ila katorach nyingira ila. So, mwenso ni sani ndi ayanyi kuru rumu.
Tenbe maruto no seore mose tero nye kira ila Addis Ababa Ethiopia.
Ino kanchi mudabadi uthibondo wacho. Bae ni gimono wacho jowano kawe lightly.
Yes.
Ni gimoro biro mbele ka.
Maber.
Tokoka wakata 1 month to gino biro.
Yes.
So inso ni sani, MPs waki kura manye ayanyoji kuro kinye ayanyoji. That is number 1.
Uh-huh.
Number 2, development mingino kitimga. Uh-huh. Gima kitimu onge.
Yes.
So mwenso ni kumgi kuro, dhulu wacho ni kumgi kuro mokerot.
Yes.
And ana kwayo ni jakura. Mawang dia komotimo gi maber kabisa.
Yes.
Kendana pongesi ye kabisa. Magara kan tigi bonego tim kara kan yidwaro support na monde mi okadhe monde mi obedeyu. To da de support na nitimi chiwo da chiwo.
Mm.
But nikech support na koro lies gi president kech mali atendwa. Mm. Angeno dhi chiwo ne.
Mm.
But MPs gi gito gidhi dala.
Mm.
Mathis ma dhi dong.
Mm.
Mathis ma dhi dong kabisa.
Mm.
Kata governors mang'eny dhi bedo one term. Anyango konyore obedo second term.
Mm.
Eno dhi ochamo second term. Jok modonge gin one term te.
Yomodo gite one term.
Nyisa nga the difference.
Abiro duogo kaeri. Mane gima biro duogi godo kaeri after 2027.
MCS moko ntie mane kisumo kanye dwaro MP.
Nyasaye wuono sembo. Yeme wangima. 2027 abiro luongo osako junior.
MCS moko nye dwaro MP kisumo ka. Gin gima jegete wen mana yanyo UDA yanyo kena ngo. Ngene jomoko nye expect nja kom di biro. Bwana gima ngene di biro gi problem. Magara insa na kido chung, tingin go uru madhi chung, di chung. Kech position da kom di kao 2025 or retire 2026. I mean 28, sorry. Ja kom sani okchak bede weche mag siyasa, manono mag donruok. And ingini kala sani kalonso nyose wacho. Gimu ja kom otimo, nini nako wacho ni after wild consultation. Miso ja kom ngeno ni kalonso, adir makende kalonso kanya support. Miso ni sani kuro ja kom, adir makende kanya support.
Yes.
Jo incho lingalinga. Koro jo bochirin dwa bedo ga president. Mwenso ni either ntinga mochunge or something.
Yes.
So mwenso jwa kidwa kelo problem e ODM onde ODM odongil juluo.
Mm-hmm.
To jakome eje necha inge jakome kono odongiwe chareyo. Either orita in peace, owelegi siyasa. Kisani kolo oso nyingi kima jakome ose timote, ose timo mkikima beyo,
mm-hmm.
ose konyo jomoko bo ose chwanyo.
Mm-hmm.
Jomoko yano kagima ose ketone gima, jogo gomoko kani mwono bedi mahongi.
Mm-hmm.
Jomoko be wacho na mwono bedi mangima, mwono dhimbele.
Mm-hmm.
So, sama kolo chope ni, adire ni William Ruto the defend seat ne kaka president kero di yombo. Okodwa which kuot moni keno chako keni Kalonso Dware, keni nga majo nyo wacho ni nyakara ilamia support. So mondo uke don ruogete, morengo buru wacho ni jako mak ba dato, buru be wacho ni poden youth leader. Mondo uke don ruogete, the only thing eno di eyo.
Niyo buru youth leader, aya, youth leader jayi ni praboro gadija. Daki kama tin madongo dogi ada mithulo mondo wache wach mentire godo kanyo kaka jawinjo wan bende wasegomba kande wasetwerore kanyo ironde iwinjo minyalo winjo minyalo medo imbeni nyalo medo kane okingeyo ene jakom bende mano wacho ni gino dwaro kamano jood bura magwa mathoth mang'eny yokti mane dir mar wach ng'eny yokti awacho ga pile ni jood bura manyalo kwano ni usitie piny luo ka mo ganyal doke chien gin na ji ariyo kende nyaka kama bede ni.
Yes.
Achiel kuomgi en Rafael Tuju. Namba riyo en mosenindo jaod bura man Dhiwa. Joshua Ojode.
Ojode sirikal.
Magi kunde mawanga nyalo mako. Mudongi te. Anyalo miyo percentage moro kanyo matini. Jamuomo. Machiegi.
aduoko ni abu kipenjo aduoko penjogi
erokamano inyasabe
osenimati erokamano tinga unyo rato osiepna kabisa mano ngato wodo eno puyo mana umiwa mana puwa chikipako wacho ni sirikali tiyo maber kendo sirikali William Ruto tiyo maber kum siro jakomla ila molo dinga tinga wadi tiyo maber ngini tinga ne en one of the casualties mane six piso ngado oko kano support wodo eno kane jo odie mochwa do wodo pap kabisa and then gimarach kabisa sacha mwadu waro pingi hele wakati timla 2027 wangu ni hithi yiri according to gimitimo Gideon Medega owacho ni youth timore nade ingeyo 3 days ago nyiche no kada wacho gikmado kare mundo osetimo mangeny apani chimu lunga kaibu lumia nafas munda wachi nyiche dokta Raymundo Molo wangi programs mangeny empowerment programs mangeny
yes.
Ma dokta Raymundo Molo osechako
aseno kwa timo
genya osebedo kwa timo gi everywhere
Kisumu kase so, me osetimo
miguri machiegni ni youth nyo ae ngeje weche mag kawash mag Kisumu County yes. Kisumu Central ka manche dokta Raymundo Molo bedo penyo wacho ni ingine jowa Jite oknya yudu tiji serikal, yes. Serikal tije tine. Jite oknya tiyo tije serikal magu fees.
Yes.
Jumoko binti mwadhi ya the school batu fees, toko duwa enja pap. Mm. Koro nye wangiyo ni, onge tiende, waketi jite nyaka di apply mno yudu tije. Mm. Nyo kawa ka wash machines, omiyo yudhi makisumu center wala kamoko, masani timo ala. Mm. Eweche maga youths mangenjibe, nieno kasani, aumabe incho wacho ni, igira affordable housing, mm. Yudhi yudhi ubedikanyo. Mm. Kabonyo kanya guwal ward ka, Hidi gare project maduong manche minister biroka ndi 2 weeks ago. No minister biroka. Minister milungo ni marmining milungo ni mvoria. Ma wadhi chako project kanyo. Koro Gideon Medega kani tire wach moro kani gi youth moko. Wanyalo di engage youth wiche maga gedo kundego.
Ami dakikariyo. Musa inye fareza. Neno kodo nisadeke. Kikidakariyo.
Jomocha kupenja penjo kani ndi ma very fast. Nikisa ngenya. Oyo nani wacho Edwin Udchiga wacho ni serikal otimo maber kenano po serikal kumpogo weche maga nini pogo administrative units mm. Pastor Jared mwuk sidho wacho ni mwono wakonye angama wile rero kama no pastor ongoni kanyo Udchieng ene mane uudwa mantire muron kanyo matiyo ki serikal mutegno ongo wadhi konyo muron miuma na lwedo then wan Gevelin mamin Fidel wacho ni nyamasari ya kaya uwe kenja UDA mutegno ngini manja chama mwende ngini kangato uwe mago simu mwacho ni UDA manso ni nja chama dhier mm. Jogi wakwa nye urunyo wacho kani kene wanyi uji mm. Kangato wacho ni yuluo wanyi uji jogi ginjo UDA ngeny mm. Then wan Mugiko wacho ni angomyo uwe kumbeme mm. Ni na ngome wame dufu, ni sami pogo penji, tipogo na joma siro sirika.
Kwa
sami me dufu ya, ada yinse ni for the first, I mean for the last 2 months, muku ngono duwa kufuili 5 bob, chako duke ki 5 bob, nyo duke ki 1 bob. Manso ni within 2 months, President William Samuel Ruto said duke kufuili 11 bob. So, nyiso ni ya, sa ingini, gimono wachika ni shares, jomo kono ni no rach, to jomo kono ni no bear, but truth be told, David, angini sangen, Jok manye pingo sirikala, manye wacho ni doke Raymundo Molo pogo bando. Ngino kaya mpisko chungo, moro ncho wacho kibira kucho. Raymundo kia tije, pogo mana bando. Ngani dani mwende sama koro baruo bile mbele Raymundo ni sign. To MP nyo wacho ni keche MP dika work credit. To MP mwanto diye papo wacho vene jodala wa supportu Raymundo. Ok MP mwacho ni wa support Raymundo wudo matis manye wa yodo ni. Emi miyo gikmone gomi, to ma wacho ni pogo bando cha. Eno ritma bandi bipoga neka mani gimitime ward, a constituency ni. So jo MP sigi, Jo kuro go koko na MPs. MPs ya umono jo wa yudugi kumagiduwaro.
Watch mari mugi ke seconds per day.
Moku nga kawa nafas ni Makende. Mago ero kama ni Jowi FM. Jowi FM ni NFM maberi kendimi nyanyaka kanyagwa lkoja. Kina kuwa jaturu wa mawuwa chikare gini live Facebook ni wawuwa churu Jowi FM. Namba aminuwa wawinjuru Jowi FM. Mugi eni siya samari pinjilu kwa di lokore. Jo wanya nyasayo konyo juluo o wiro nafas maberi. Madhi wacho godo, madhi chivo godo pachige wangni kura mwende yeri nga magiduwaro. Ko kamanda kwa yo jodala wani mukongo mi William Samuel Ruto lwedo kech koro keto wodwa ma Raila Molo Odinga odhi sire kaka nosire 2007 e kaka odhi sire sani mondo mi oyud kom ni to ganda mag luo ka MP moro biro sani William Ruto rach en ng'a mondo gilaw mondo penje ni to in Ruto ni orach ni nade to oyero Dr. Raymundo Molo go sako gi ni sirikal gi walo gi jowa moko to sani bo chako ka wodwa ma licha enya milungu Raila Molo Odinga manye jo moko odhi do kangas mondo mi obed kunde gi oketo odhi bede EU Tuin podi biro kani mwende, bono gimok nyal timore. Kwa kamano, to nyasao gwedho ganda luo, Ruoth mwendo tingu ganda luo malo.
Ruoth mwendo tingu malo, kwa mana enya. Aduwa bangu mechepe njina demba njinga Captain David Bondo.